sarauni ya mata wani aure wane ne sarauni ya mata da ajilari ne mata ajilari hauje na tashi da haske na tashi da kamshi na tashi da nuri na tashi mayati na tashi la 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 Allah, Al-Aziz Allah, Al-Ghaffar Allah.